has hecho pepin marmuendo, ma pit ne nuang arrendo no, ka won no chien orin maler, mañi soler, maña ka chien.
Oh, pin ma ber,
pin
ma ber gang, ka ngi o gi, e wi go di, ka wang na ka do, e wi na, anen no do, wak ma ber gang, ka ma ilo, so na e kar, lak na mo chwere, e polo.
Jawar biro wo toko da, Bende sawo wacha mongang Otelo na mos kod lwete Nikech ma e polo male
Oh, ping ma ber
Ping
ma ber gang Kangi yogi e wi godi Kawang na kado e wi na Anen no do wak ma ber gang So na e kardak na mo chwere e polo
Yam imo ma biro ira Won wer mamit o kelo na
Kakamana ikamane Wero wer mamit marwarwo
Ping ma ber
Ping
ma ber gang Yogi e wi godi kawang na kado e wi na anen no do wak ma ber gang kama ilo so na e kar lak na mo chwere